Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI
humura Burundi.
Micro muri kumwe na Hermes Nibandetse
RPA turi ko 14 higarama mwaka wa 2019 tubashimira n'ishuti bakunzi ba RPA kuba mubandanya kudutega yomi no mwanya wa makuru mu Kirundi muri ko mukwirikira kibiraho kuri Facebook aya nayo akaba agizo n'ingingo nkuru zikurikira. Ubwoba ni bwinshi mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi y'ikakuma mu gihugu cya Kenya biturutse ku ngwano imaze iminsi ihuza impunzi zavuye mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Nayo mu ikambi y'induta muri Tanzania havugwa impunzi zitatu z'abarundi zareze inyurujwe n'abantu bari bambaye umwambaro w'igipolisi cya Tanzania. Mu gabane ku isoko cuno munsi tubabwira ingene abarundi bahungiye mu gisagara cya Butare mu gihugu cy'u Rwanda bagira urudandazwa kugira ngo biteze imbere. Aya n'ayandi ni mu kanya isase. Mwinga ivyuma hari ingenieur Jide Mwemero. Leka ano makuru twatangura bijanye n'umutekano aho ubwoba ari bwinshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ikakuma mu gihugu cya Kenya. Ubwoba bwuturuka ku ndwano imaze iminsi ihuza impunzi ziri mu bwoko bubiri bwo mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Umwe mu mpunzi z'abarundi yarakomeretse bikomeye abatari bake nabo barahunga. Inkuru ya Vicrice Nineretse.
Iyo ndwano iri kituma impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi y'ikakuma iri hagati y'ubwoko bw'abanweri bo muri Sudani y'Epfo n'abo mu bwoko bw'abanobya bo muri Sudani ya Ruguru. Ubwo bwoko busanzwe budacana uwaka nkuko tubyiganirwa na bamwe mu mpunzi bo muri iyo kambi. Ngo kuri uwo gatatu niho haduka akajagari muri abo banyasudani gushika aho bafata ibigwanisho bito bito. Ibyo nabyo bikaba byateye ubwoba impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi
ku mpamvu zo kuba bahuye basumvikana bararwana abagonye batatuka turikanaa ayo intambara zikomeye barondera ibintu by'amahiri imipanga ndetse sasha kwivanisha no kwica. Rero abarundi benshi bahungiye ku mashami ya Panekoti bwa mbere niho bari na n'ubu niho bari. Bamwe bahungiye no kwa polisi kuva n'uno munsi ntureka ntiraseha neza benshi batafite ubwoba.
Abo banyasudani muri izo ndwano barakomerekeje umwe mu mpunzi z'abarundi bari muri iyo kambi ya Kakuma bongera baranasahura.
Umurundi umwe yitiranyije niwe yakomeretse cyane baramubarira. Abarundi bahunze bafite ibintu byabo mu mazu yabo baragiye bariba kuko iyo bariko barajya kuraba kurwanira mu mazu barondera abo bagira n'abo bica muri ubwo bwoko bwabo bagahurira n'inzu z'abarundi bakabinjira yo bakiba bo nta rwango z'abarundi barasahura.
Gushika kuri uwo gatandatu abanyasudani bagera kuri 14 akaba aribo bamaze kumenyekana ko aribo basize ubuzima ku mpande zose. Izo mpunzi zo mu ikambi ya Kakuma zisaba HCR na leta ya Kenya kubakingira no guhagarika iyo ndwano. Ikambi ya Kakuma yavutse mu mwaka w'1991 ishyizweho na HCR ikaba ihana urubibe n'igihugu cya Sudani y'Epfo. Iyo kambi ikaba icumbikiye impunzi hamwe n'abariko barasaba ubuhungiro baba 165,000 bava mu bihugu birenga 18.
Mu gihugu cya Tanzania naho havugwa impunzi zitatu z'abarundi zari mu ikambi ya Nduta zaraye zinyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Umwe witwa Ntakarutimana Charles, Pancras Robert hamwe na Baranyedetse Deo. Abantu baba muri village ya gatandatu muri zone y'indwi. Abanye babo bantu bavuga ko bamwe mu banyurujwe bari bambaye imyambaro y'igipolisi cya Tanzania abandi bambaye igisivile. Muri abo harimo n'abavuga ururimi rw'Ikirundi. Imiryango banyurujwe bavuga ko bagiye kubaza mu gipolisi babuguriye mu busho barabura babo. Iyi nkuru zigaruka ko makuru yacu kuri uyu w'Imana. Tukiri mu gisata c'impunzi nyene mu bijanye n'umutekano mu gihe abantu harimo abakozi b'iperereza ry'u Burundi bafatiwe mu ikambi Nyarugusu muri Tanzania mu ijoro ku munsi wa gatatu bari kwagira inama baraye barekuwe kuri uyu wa gatano. Impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zikaba zitekewe n'ubwoba kuko abo bantu baba baje guhungabanya umutekano wabo iyo bafashwe badahanwa na leta ya Tanzania. Inkuru ya Trésor Niyongabo.
Abo bantu bari bafatiwe mu ikambi y'Inyarugusu baraye barekuwe n'imbonera kure ya Jiva Inyanzarake yitwa Mamiramingi, umuganga yitwa Theogene n'uwitwa Jean Bosco Hakizimana. bose uko ari batatu bari bafashwe bariko bakorera inama mu kabare ku witwa Robert inama yari igamije kudurumbanya impunzi z'abarundi bo mu ikambi y'Inyarugusu amakuru dukuraho mu ikambi y'Inyarugusu amenyesha ko abo bantu barekuwe kubera ko kubera yuko batanze amafaranga agera ku miliyoni 2 n'ibihumbi 108 igice kinini cy'ayo mafaranga rero ni kuvuga amafaranga 2 z'amashiringi y'amatanzania ikaba Zimana uwo nawe akaba ari umukozi w'iperereza ry'u Burundi yararongoye iyo nama ayo makuru nyene amenyesha ko witwa Maso batazira mingi yemeranije na Jean Bosco hakizanga ibihumbi 200 by'amashiringi y'amatanzania uwitwa Robert nawe akaba yemeye gutanga ibihumbi 500 kubera ko ari we yari yabahaye ikibanza cyo gukoreramo iyo nama amakuru tubandanya dukura mu begereye abo bantu baraye barekuwe avuga ko leta y'u Burundi yemeye kubasubiza ayo mafaranga batashe kugira ntibacike intege muri ivyo bikorwa basanzwe bakorana na leta y'u Burundi impunzi z'Inyarugusu rero zikamenyesha ko zitewe ubwoba n'igyore kugwa ry'abo bantu bari bagamije guhungabanya umutekano wazo izo mpunzi zikavuga ko leta ya Tanzania ibandanye ikora inkinamico mu kuvuga kwidashaka gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu kandi ari uwo mugambi bafunditse na leta y'u Burundi kubwizo mpunzi nimvumvikana ukuntu abantu bafashwe bavuye mu Burundi barekugwa kandi bigaragara neza ko bafise umugambi wo guhungabanya umutekano muri Tanzania twarondeye Martin Otieno arongo y'igipolisi mu ntara ya Kigoma ikambi ya Nyarugusu iherereyemwo ariko tukaba twamukenye
Ibiganiro vya RPA mubisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter no kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BE
Mu gisata cyo kumenyesha amakuru iwacu ejidarerimana Terence Mozenzi Agnes Nirubusa hamwe na Christine Kamikazi barakwije iminsi 54 bafunzwe bahagaritswe igenekezwa 22 gitugutu no mwaka mu ntara ya Bubanza mu gihe bari bagiye yo gutohoza amakuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye muri commune Musigati abamesha makuru bagirizwa icyaha cyo gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi ivyo biruko mu gihe amashyirahamwe yatandukanye ndetse n'abashinga amateka b'umuryango w'ibihugu bya Buraya basaba ko wamesha makuru bore kurwa mu maguru masha kandi atakirinze gusabwa imidogo ni nyinshi mu nyagihugu mu gisa cha Bujumbura bahora baronka inkuru n'amakuru bakoresheje urubuga ngoroka na bumenyi rwa YouTube abanyagihugu ku munsi wa gatanu ugo rubuga gugawe bakamyesha ko leta y'u Burundi iriko irabahotera kuko ari kuri ugo rubuga bahora bamenyeraho bakaronka amakuru avugwa ku isi bafise agwa bakabura naho bakura amakuru inkuru ya Emile Nibasumba
Abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bakoresha umuhora wa YouTube bamenyesha ko kuva ku munsi wa gatanu ata makuru baronka aciye kuri uwo muhora
nta YouTube tukiraba nta tucumbire twabize dusanga kugaye tutamenye cyarizo n'isano yetu yahora iduha makuru cyane tuzakira nabi cyane sanzwe yuko kutoka chose tuzo gatishikira tsamenya iyo kitsananye tuzo kira kuronka kondo tubigenza tuko tuzo nyene kuronka ya formasi kwera tsadashaka ko tsamenya itabaye nito za etwe karategura ni muri iyo sansa nyene tuzo tsakamo kona kimi cyo tuma gukara ikintu tsamenyesha makuru yito nito bayigira
mwe muri kino gihe abo banyagihugu bafise amakenga ko nizindi mbuga nka Facebook zishobora kugagwa
iyo si ya mbere ihagaze
Hari haheze ukwezi kurenga ingorane bene iyo yibonekeje abanyagihugu bamwe bamwe bakaba bari bahisemmo guca ku wundi muhora witwa VPN kugira baronka makuru aciye muri uwo muhora wa YouTube ariko ico gihe vyamaze iminsi mike bica bisubira mu buryo
mu gisata cagateka kazi na muntu hari umunyagihugu wo muri zone Mudende muri commune Buyengero ni mu ntara ya Rumonge yasinzikaye cane kubera ko yakubise ubonimbanira kure zo muri iyo zone amakuru ava i Mudende amyesha ko uyo munyagihugu asanzwe ari munywanyi umugambwe CNL yazize imvo za politike inkuru ya Rachel Kagisi
Uyo munyagihugu sinzikaye biturutse ku mahiri yakubiswe yitwa Ndegeya. Amakuru duhabwa na bamwe mu banyagihugu bo muri zone Mudende commune Buyengero amenyesha kure misoko ahitwa mu Kabumburi. Ku mugoroba atashe yahuye n'imbonera kure harimwo abitwa Vincent Larco hamwe n'uwo batazira Gasongo. Atacho barinze kumubaza ngo baramurengeye ko baramukubita mu majambo bamubwira nuko umuntu wese atari mu mugambwe CNDD FDD atagiye koroherwa. Bamwe mu banyagihugu aho muri zone Mudende bemeza ko Ndegeya yakubiswe mu stanere wa commune Buyengero Amos Ntirangibagira arorera. Amaze kubona ko asindikaye ngo mu stanere yaciye ategeka ko bamujana kwa muganga. Kuva ku munsi wa mbere akubiswe Ndegeya aracavyimbye mu maso, igisho ry'ububamfu risa n'iryamenetse, akaba yarakomeretse cyane hejuru y'iryo jisho. Aho muri komine Buyengero abanyagihugu baratabaza basaba ko agatotezo ku banyagihugu bari mu migambo itavugwa rumwe n'uri ku butegetsi gahagarara. Muri iyo komine Mustanera amazigiye yagirizwa n'abanyagihugu kwagirisha amanama imbonera kure agamije gutuza abatavugwa rumwe n'umugambi uri ku butegetsi. Uruganda rwa RPA rwarondeye Amos Ntirangibagira Mustanera wa komine Buyengero, telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Mu gisata c'intwaro ibereye mu gisata ca Bujumbura, ingingo zatanguye gufatwa ku bubare butubahiriza amasaha yo kugurura no kugara. Akabare kaherewe ko akaba ari akabare bita Campero Club kari muri zone Rohero muri commune Mukaza. Freddy Mbonimpa avuga ko yagabishije kenshi aho kabare ariko bene ko bakica amatwi. Aho kabare rero hakaba kazomara indwi zibiri kadakora. Mu gisata c'indero naho imyidogo ni myinshi, abanyeshuri biga mu gice cya gatatu c'amashuri ya kaminuza bita Master muri kaminuza y'u Burundi, abanyeshuri utanguye bataronkejwe ingurane bita prebourse mu gifaransa kandi amanota asabwa bayakwije. Inkuru ya Clovis Niyonzima.
Umunyeshuri wese yatoye ikibazo cyo kuca mu gice cya gatatu cya kaminuza master abayemerewe kuja ku rutonde rw'ahabwa ingurane prebourse, ariko kuva ico gice cya master gitanguye mwaka wa kabiri w'ishuri wa 2018 ushuri wa 2019 haba abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri cyangwa mu mwaka wa mbere nta n'umwaranswe iyo ngurane. Uyu munyeshuri abitwiganira
no mwaka rero yari promotion irimo akabiri yanetase yabe n'amashasha batangwa wa mbere kanabake yaronka iyo ngurane meeting twiga aho mu mbere nabo bararungitse abadelege babo muri biro de bourse de stage bari batwaye amadosiye kugira kibabaha ayo makontra nabo baje kwishikanyayo kubabwira ngo muri benshi nitwaye twitse ko munganuko ngo amafaranga ariho nitwaye twitse abanyeshuri bakarenga besa senkante.
Muri uyu mwaka abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere mu gice cya master basaba gusinya amakontra ngo baje ku rutonde rw'abazohabwa ingurane prebourse bagira ku majana 38, ariko ngo ntivyashobotse kuko bari biteguriye amajana 250.
Ahubwo ngo twagira desante ngo tukaza ku ishuri tukashaka desamo ngo abanyeshuri ngo desa senkante ngo twese twapekonye ngo bamerite ko nka prebourse. Mwakati ni warijemo vuba binyaruke tubandanye twiga nk'abandi sino babanyeshuri benshi batangiye guhera mu kanda mu ishuri kubera aho kwiga n'inzara mu nda bareke kwitwaza ngo bagira amadefante bayihereza bamwe ngo bandi ntibayibahe abanyeshuri bose barangana nta kudushami n'ibyo batugabuwe.
Ajejwe ivyo gutanga ingurane n'agafashanyo ku banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi co kimwe n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi ntiturashobora kubaronka ngo bagire ico bayivuze ko
tuve mu gisaga cha Bujumbura tuje mu gisaga cha Gitega ahavugwa ubusuma bw'ivyuma bifasha guharura umega nkuba bita compteur cash power. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro kubafasha gutuza ubwo busuma bakoze.
Ubusuma bw'ivyuma bifasha mu guharura umuyaga nkuba bwibonekeje aho mu gisagara ico gisagara bavuga ko muri izo ndwi zibiri ziheze hamaze kwibwa ivyuma bibiri muri quartier Nyabiharage. Amakuru dukura mu gisagara cya Gitega yemeza ko ivyo vyuma bifasha mu guharura umuyaga nkuba bikiri bike muri ico gisagara kuko hari hagikoreshwa ivya kera. Ayo makuru nyene amenyesha ko kuva aho abikorera utwabo bemerewe kudandaza ivyo vyuma ariho hatanguye kwibonekeza ubwo busuma kuko abavyiba baheza bakabigurisha kuri abo badandaza. Ni mu gihe mu bihe biheze ishiramwe Regidezo riraba ivy'amatara n'amazi ariyo ryonyene ryari rirekuriwe gucuruza ivyo bikoresho. Abanyagihugu bo mu gisagara cya Gitega bavuga ko imwe mu nyishu zihuta kugira ubwo busuma bugabanuke ari ukwimurira ivyo vyuma mu mazu, basigura ko atangorane vyotera kanatsinda abakozi b'ishiramwe Regidezo ntaco baza kubirondera ko nkuko bahora bagenzura vya vyuma vya kera baje kuraba umuyaga nkuba umuntu aba yarakoresheje kugira arihe. Hari haheze imyaka ibiri hatujijwe ubundi busuma bwari bwari yadukije bwo kwiba insinga z'umucanwa bastansio mu kinyamazuru nkuko ayo makuru nyene abimenyesha uwafashwe yagirizwa kwiba izo nsinga yari yarafashwe atabwa muri yompi imbere yo gutoroka agaca ahungira hanze y'igihugu ubundi busuma buheruka gutuzwa nubwo kwiba ibyuma bifasha guharura amazi yakoreshejwe ibyo byuma abavyiba babishora kubagura ibyuma byashaje abanyagihugu mu gisagara cha Gitega basaba ishira hamwe Regidezo n'intwaro gutuza ubwo busuma bushasha bwongeye kwiyadukiza nkuko batujije
tibuse ko anama basaba amuce ku murongo wa WhatsApp kamyeso guteranya 49151 natu namazana atatu na 48 mukanya gato higabane kwisoko
hu muraburundi
muri kino higabane kwisoko tubabwira ingene abarundi bahungiye mu gisagara cha Butare mu gihugu cy'u Rwanda bagira rudandazwa kugira ngo biteze imbere kwa radio mugishigizwa una munsi na mugenzi wacu Parfait Mudasigana
kwisoko Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa komisiyo yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Bamwe mu barundi bahungiye mu gisagara cha Butare mu karere ka Huye mu gihugu cy'u Rwanda kubera indiane za politike zadutse mu Burundi mu mwaka 2015 bahakorera imyuga itandukanye muti none iyo myuga ni iyihe Kuki bashimye gukora akazi batahora bakora mu gihugu cy'amavukiro inyishu z'ivyo bibazo mugiye kuzumva muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa 14 kigarama 2019 Parfum Ndasigana nije ngiye kukibashikiriza sangwe ikaze Donavine Nduwimana n'umukenyezi w'abana babiri yahungiye mu gisagara cha Butare kuva mu mwaka 2015 imbere yuko ahunga ntiyari bwakore urudandazwa na rumwe uretse akazi kiwe ko mu biro.
Canumye nkora runo rudandazo nuko bare bigoye kandi umugabo akaba atakaza afise naje atakaza imfise nyuma nyene turadabona uko byanze niyumvira ico kitekerezo cuko nogenda ku isoko nkacuruza ico gikoma kuko ndacuruza n'igikoma umwana nkajana ico nshira abana hari nabo nagiye mbwira bitewe nuko maze kubona ukuntu umuntu ashobora gutahana n'ibihumbi bibiri bituma haza hari habaza ndababwiye ko hari inyungu ihari ntabwo nari nsanzwe nkuru urudandazwa nsanzwe niga nayo niga muri kaminuza mu wa kane nta kazi kabika hari nabonye byose bishoboka kuko nkiza nanje nabonanye n'ingizi soni ariko mu nyuma ndavyikuramo uko nabona ko deja n'uwo munsi ntangura nagize inyungu ya 2200 tuvuga nti aha ndashobora gukuramo igihumbi nka sumira abana noneho ico kindi nkacongereza muri capitale noneho nk'umuntu yaba ari mu rugo nibaza ko yoba tarajijuka kugira ngo ave mu rugo kuko nubwo wabutanguje ibihumbi 200 ushobora gukuramo ikintu kandi ugakomeza ukabaho abana ukabagaburira igikuru n'ukuva mu rugo ukikuramo ubwoba ukabona ko uri umuntu nk'abandi
Muri ico gisagara nyene cha Butare uyundi mukenyezi w'abana batanu yarasanzwe afise akazi keza kamutungiye umuryango akiri mu Burundi uba afise salon do coiffure yiwe aho basukira imishatsi y'abakenyezi
Jewe shitse hano byari byoroshe cyane ariko shitse hano naravuze nti byo byose sinaguma nicaye mu nzu nirwa mu bana gusa nariyumvira mve mu nzu ngende mbaza abandi ngene bakora canja mu bintu bya salon de coiffure ubu rero niho turonka ico tugaburira abana kandi n'ukuri itari hamwe umuntu avuga ngo yidoga turavuga tuti imana ko iduhaye iyi salon de coiffure reka tuyikoreremo turonka ico tugaburira abana ntitugume mu nzu tukwajije amaboko kuko jewe n'ico gihe niyumviriye nti ndondera ico dukora navuga nti aho ugeze hose nta imana idahezagirira je navuga nti reka ndondere sinsuzugura akazi nimba aho nahora nari mfise akazi kameze gutya na kuriya simvuge ngo ntegerezwa kuba arindi ejo haheze nkatezwa gukora akazi kose shoboye kuronka gashobora kumpa susite ubwira abandi ba mama nkanje nuko twogerageza tukaza gukwikuramo complexe hari ikintu citwa complexe tudatera n'imbere washaka Vango ni nagenda gukora aka kazi gato gato ngo naka niyambona azoncisha mwijisho iyo salon do coiffure mfise jewe iranteza imbere n'umujyango wanje n'abana ariko nanje irateza imbere abandi kuko narashoboye guha akazi abantu batandatu harimo batanu ba hano muri iki gihugu kiduhaye indaro hamwe n'uwundi muntu twakuye mahama ariko aravyigana nawe kugira ngo ashobore kuzokwiteza imbere.
Usanzwe arongoye impunzi huye Vincent Zisabira arashima ko abarundi bahunze bariko bariteza imbere ahubwo ngo bakaba kandi bariko barabahimiriza kugira baje hamwe mu migwi kuko ari navyo bituma barushirizaho kwiteza imbere
udiko kwiteza imbere ko haraborora haravacuruza nibaza ko amwe kwiteza imbere kuko murabona ubuzima bwa buragoye umuntu atagerageje kwirondera ingene abaho biragoye abo bantu bariho baragerageza kumunsi kuwundi tuguma tugerageza twese ni nashino ko tubahimiriza kwama bagikemura kuko murabona mu Rwanda yabana leta muri politike yayo ubufasha buhabwa umuntu umwe ntibushobora kuboneka uyu munsi politike y'u Rwanda no kwantu baje hamwe mu byo bita matsinda twebwe ko byita imigwi bakajanwa gakorera hamwe kugira ngo bashundi urabona hari kibazo umuntu ashobora kugira ari umwe umwe n'undi ugasanga kiratoye inyisho rero nariko umunsi tubahimiriza kuboja hamwe ni kikogo twamatiko turagerageza kubumvisha ndetse nariko kwizera ko uko iminsi igenda niko umwe uje hamwe n'abandi bifise akamaro gusumba kwikorana urumwe harabusanga bari bafise za biro batondamwo ariko umunsi ko baragiye mu babona umuntu abacuruza za butike ariko batari barigeze bacuruza rero uyu munsi bamwe bamwe bashikiriye harabushikira mu kaganiro akakubwira ati je gushika umunsi none usubira mu gihugu canje nta vyibiro nosubira gutegereza ahubwo bakagiyego no kubona ariko barikorera urwabo
uyarongoye izo mpunzi akavuga ko n'ubu babandanya guhimiriza n'izindi mpunzi zahungiye ibutare kugerageza kwiyungunganya mu kwiteza imbere kugira ntibagume bateze amashi abagira neza muri ako karere ka Huye hakaba hahungiye abarundi amajana 873 ninonga ha rero duciye dusozerera ikigabane ku isoko cyo kuri uyu wa 14 Kigarama 2019 parfum dasigana nije na kibashikirije na ubuta
cyari kiganiro ku isoko.
Leka tumushimire mgezi wacu parfait mudasigana tushimira kandi bagenzanje bakoze ibishoboka kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka twari tushimire kandi ingenieur Jide Mwemero ari mu ngabo z'ivyoma akongera agafata amasana ya no makuru kuri mikomo y'ikumwe na Hermes Ntibandetse tubifurize umugoro wa mwiza w'uno wa gatandatu
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.